Fondation Maria, Mutima afise mwiza, Mutima w'impuhwe afise nkuko muri abanyempuhwe, kuba yariyumviriye iki gikorwa cyo kwakira abana bari mu ngorane, na cyane cyane abana bifuvye. Icyo novuga, Imana imuhezagire. Tukongera kandi tugashimira abana nkuko twasanze bafite amaso meza, nubwo tugarijwe n'ikiza cya corona, mugabo Imana ihabwa icyubahiro kubona yuko abana dusanze bameze neza.
La Fondation Mariamu, ibibazo bikuru genovuga si byinshi, nibigera kuri bitatu. Dufise abana bakuze bategereza gutaha, batuza kuronderwa aho bajya kuba. Gushika ubu nta na parcelle zigere kuri zine, tuvuga ati izi tuzojya kubakira abana tubasohore kuba dufise. Icyo ni ikibazo kiduhanze cya mbere. Ikibazo cya kabiri, dufise abana bakuze baguma baryama, nta activity bafise bakoresha amaboko. Hari umwana yifuza gukora mekanike, gushika ubu arayumvamo, bwabo nous n'avons pas la place. Ntawe dufise tujya kumutereka. Nuwo tujya gusaba avuga ati no tuduha amafaranga n'uko uparumwa parumwa. Ugasanga nubwo buryo hariho muto yiwe yabuze n'amata, ugacuga ati no wewe urarindira kwanza tuzorondera iyo bizova. Ubwo rero hariho n'abandi bakeneye kugira icyo bita hoteleri, kwiga guteka, bazi batekere bene wabo indya ziryoshye. Bagaba ati abakozi baduteke bateka nabi, nimutwigishe tuwe guteka, dutekere indya abatoyi bacu. Mais il n'y a pas de moyens.
Isaac TV. Oh.
Gize komite
association Uma sanswe ikorera mu Kamenge quartier ya 328 hanyuma aba turi kumwe n'uko nabivuze nabagize iyi komite cyo ta komite elargi hanyuma uno musi uri zina twinteganye hagira byo mishanga ha mu karere wanyu mu kinamo twa twaje twitwaje kanuke nuko association uruma gisigwa impuwe twarimo rimwe twagira impuwe bagenzi bacu abavukanye kuko umuntu ataguze icyiza n'icyo ntageze woronga ejo bundi ubwo buka twari twagiye gufasha abatumba tutakurikiza kwibyo niba washobora bahuye n'umwuzure hanyuma mwaka uhetse mu kwezi k'umunani twakubitiye muri site Kigamango twitwagije amasabune ashika ibihumbi bibiri hariyo inzi twagiyemo Kinyinya nanjye twagiye isabune igihumbi twe twifatikana nabo kugira ngo turwanye icyiza cya korona kuko cyasaze gukurikira kubahuye n'umwuzure rero uno munsi nawo turamaze kwitira ngaho hanyuma muri Fondation Mariam twari twitwagije ibiro ijana by'umuceri ibiro ijana by'ibiharage amabumu y'abana n'isabuni ipake zishika amajana ngo 40 mu ntumbero yo kurwanya korona indobo y'amakoto hariho amasosete n'imbombo z'abana rero imbere yo kutangura icyo gikorwa twifujije umwe mu ba serivisi administration ko yogira akajya mbavuze hanyuma ushe gukora igikorwa ku mugaragaro murakoze
sinzi ko twavuga mu giswahili cyangwa mu kirundi kuko twabonye mufite bashyitsi bumva igiswahili
ndacyumva
ok murakoze cyane tubwire amahoro y'imana nuko uduhaye ijambo tugomba tubanze dushimire aka kigoro mwagize na cyane cyane dushimira Fondation Mariam umutima afise mwiza umutima w'impuhwe afise nk'uko muri abanyempuhwe kuba yariyumviriye iki gikorwa cyo kwakira abana bari mu ngorane na cyane cyane abana bifuvye icyo novuga Imana imuhezagire tukongera kandi tugashimira abana nk'uko twasanze bafise amaso meza nubwo tugarijwe n'ikiza cya korona mugabo Imana ihabwa icyubahiro kubona yuko abana dusanze bameze neza cyane hama ku izina ryanje no ku izina rya administration twagomba tubabwire iyi zone turimo ni zone irimo ingorane nyinshi kubera ko ni zone irimo abantu benshi bafise ubuzima butandukanye nacyo gituma ahari abantu benshi usanga hariho ingorane zitandukanye nubwo rero ari zone irimo abantu benshi turongera kandi tukavuga ati Imana ishimwe yuko abo bantu bamenye ingene bavyifatamo mu gihe bahuye n'ingorane zitandukanye kuko barashobora kubona administration bakagenda mu association atandukanye ugasanga za ngorane bafise bararonse umuti tugasaba Mariam nubwo ari ngaha ariko afasha administration ni uko yokwama ariko aregera administration na cyane cyane hari byo we atishoboje mugabo association donc administration ibishoboye turashima intumbero afise kuko abana bose barashoboye kurunka impapuro z'amavuko icyo ni ikintu cyiza cyane tumushimira kandi tukamushimira yuko yemera kwitanga ku buryo adafise mugabo abana bakagira ubuzima icyo twebwe tuvuga muri administration politique iriho uno munsi nuko abana bageze kugira imyaka 21 bategezwa kwibako bakagira ubuzima bwabo bakagira ubuzima bwo kubaka igihugu. Ubu rero ikindi tumusavye yuko yo kwegera abafasha nka mwebwe uno munsi bifujije kumuha ibiro ijana numvise cy'umuceri, ibiro ijana by'isukari, iby'ibiharage, amasabuni, amavuta, amasiseti ku bana. Mugabo tubasavye yuko mwosubira kandi mukongera aho mwakubise ibifunsi, aho mugeza abo bandi bamushoboye kubwira ati budufashe kugira tugire uruma, musubire kandi mugaruke. Nabonye ko ufise abana bakuze bategerezwa kwiga imyuga itandukanye kugira mu minsi iri imbere bazokwibeko bazogire ubuzima bwabo nabo bubaka igihugu uko bariko barakura. Ndabona yuko bafise abana bafise imyaka 18 kuduga, nuko abo bana bafite imyaka 18 ku mutima mubahaye nibo bazogaruka, kandi aba bafise imyaka 3, 2, 4, 5 kuzobafasha nabo nyene bakazogera aho bigejeje nabo. Ivyo rero ni ibintu tusavye mwebwe muriko murafasha yuko mwosubira kandi mukarondera gufasha kuri icyo kurukura aho hantu atarashika naho abo bana bazohigeze tugira amahoro. Kandi murakoze cyane.
Hanyuma abanyakubahwa, kuvuga yuko buno buryo bwabonetse hari abo bamwe bo muri twebwe muri komite bashoboye gushika kure aho tutagera kugira ngo buno buryo bushoboye kuboneka, hari nabo bashoboye kwiga natwe harimo baba bashinganayo n'umufasoni bashoboye gushika kure turi kuba muri komite mugabo barashyitse kure batuma buno buryo buboneka, aricyo gituma twaje tuzaranye nabo. Hanyuma tukaba turi kumwe na Radio CCIB umujournaliste ngahanye arabyumva arumvise ko abantu bose bafise icyo bufasha mu kwigana mu kwiyungana twebwe nabo nyine ibyo cyangwa ibyo bakagira icyo bashikanye baza yuko bakomeza gushyikiriza baza yuko nabo nyine azabishikara kure baza yuko hari n'umunsi cyangwa ibyo cyangwa icyo bakuru baza yuko n'abandi bazumvira bazumva yuko umuntu wese afise akwiye kugira afise icyo ashobora gufasha azogira iki azasubiza kubitira kuba umuryango w'abana banahonye kure. Nuko rero tubaza ko twashobora kubashikiriza abarongoye kino kigo nabo bakagira icyo bavuze hanyuma tukabashikiriza bino bintu twashoboye kuronga. Murakoze.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saraka tariqahu ila yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin munib. Mu byukuri mbanje gushimira Allah tabarak wa ta'ala Imana yo yadufashije kuri uno mwanya twaba turi ngaha a suku ubushobozi bwacu cyanke suku bumenyi bwacu kiretse gusa no kubw'impuhwe za Allah hasa amahoro n'imigisha agende ku ntumwa yayo Muhammad yo n'abasangira ngendo bayo n'abayisilamu bazokoze igirenge muciwe gushika ku munsi w'umuhero tugasaba Allah tabarak wa ta'ala kuyo dushyira muri abo Allahumma amin. Mu by'ukuri icyo nohera ko nuko ntambwe kwanza gushima ukigoro association Huruma yagize kuko hariho benshi bafise uburyo mugabo batigera biyumvira ko bashobora gufasha abana badafise icyo bafungura cyangwa badafise n'icyo banywa. Ubwo rero nukuri icyo gikorwa mukoze Imana izi kibarihe kandi aha ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. kuizina rero ya Fondation Mariam jewe ndo mu coordinateur wa Fondation Mariam mama la presidente ngaha a ariyo ndayisenga Mariam nyene nyene zina nyene fondation niwe mu niwe mu presidente niwe mu representante niwe tu niwe nyina wa abana benshi izina giwe mu chama kanguta mama wa abana benshi parce que aha dufise abana plus de 80 hari abiga muri internat hari aba externe tout ni kuvuga yuko mushinga ndahe Zakari nkuri yagerageje kuvunagura mu ncamake ku bibazo abana bakunda kugira muri centre nukuri nawe nyene Imana ikimurinde kuko atara kandi yari yashikanye ni kuvuga rero uko abana muri centre ya Fondation Mariam ibibazo bikuru bikuru je no vuga si byinshi nibigera kuri bitatu dufise abana bakuze bategereza gutaha batuza kuronderwa aho bajya kuba gushika ubu nta na parcelle zigere kuri zine tuvuga ati izi tuzojya kubakira abana tubasohore kuba dufise icyo ni kibazo kiduhanze cya mbere ikibazo cya kabiri dufise abana bakuze baguma bajyama nta activity bafise gukoresha amaboko hari umwana yifuza gukora mekanike gushika ubu arayumvamo bwabo n'avons pas la place nta dufise tujya kumutereka niho tujya gusaba akubwira ati no tuduha amafaranga nuko uparumwa parumwa ugasanga nubwo buryo hariho muto yiwe yabuze n'amata ugacubwira ati no wewe burarindira kwanza tuzorondera iyo bizoba ubwo rero hariho n'abandi bakeneye kugira icyo bita hoteleri kwiga guteka bazi batekere bene wabo indya ziryoshye bagaba ati abakozi baduteke bateka nabi nimutwigishe tuwe guteka dutekere indya batoyi bacu mais il n'y a pas de moyens. On va tomaze kuba ta buryo dufise cyo bitugura kugira tubatware hotel cyangwa restaurant bashaka kugufatira umwana kuri en charge 1 mois 200,000 ukwezi kumwe kugira yige amezi atandatu bamuhe la certificat gira rero umwana umwe fois 200,000 fois 6 mois tout ça ça nous demande des moyens kuri ubwo rero nari nze kurandira bivanye n'umwanya ukuvuga yuko ibibazo biduhanze binini nibyo nkuko na leta igumi tubwira ati umwana amaze kurenza imyaka 18 n'abakiri umwana bakuze nyamu umuha n'itegeko akavuga ati isi nyara kugikora umva rero ababaye umugabo urugo rero cyadusaba yuko kuri bajya bafise bashobora kudufasha ukuntu abana bashobora kubigisha iyo myuga ejo nabo nyine bajya gukora batangire gufasha bene wabo kubageza kurusha hanyuma rero ku byo mwatuzanye n'ukuri turabishimye byimva mutima ntituba byita ko ari bike ibi ni byinshi abana ntibobura kubijya n'iminsi itatu cyangwa ine ahavuye ibi Imana isubize ibintu nabo bandi mwatubwiye ko mwagiye gufasha nabo nyene bari babikeneye mugamo wavuze ati oya reka tubigaburemo kubiri bitubashire abana bo kwa Ndayisenga Mariam nukuri ku ruhande rwacu muri Fondation Mariam turabashimye byimva mutima Imana ibahezagire ibahe ibindi kurusha ibi nimba muzoba mufise ahandi muzojya kudodora nkuko nyakubahwa yabivuze nukuri mugende mubabwire ati hari abana bakeneye imfashanyo kandi imfashanyo bikeneye ubu cyane cyane kurya abana bararya nkuko mubizanye indwi irashobora guhera mugabo rero tuko turumvira akazoza ka kejo ejo mwana aje dufashira ko historia zo gufatira ku mutwe ati warandeze nabi je wandeze gusara kurya no kunywa nta mwuga n'umwe nzi umva nta kibazo cyo tuko tuzamufasha umwana kuri gore insha Allah ta'ala aho muzoshika hose murabira yuko nuzovuga ati je nzofata umwana umwe je vais prise en charge un enfant pendant 6 mois twe tuzobishima kuko izo ari iteka kuri twe umwana umwe avuyemo nimba dufise batanu tuzahora yuko hasigaye abandi bane ubundi turonsera bati je nzofata umwe azosigara batatu gushikaho bose bafata inzira urugo rero insha Allah Imana ibahezagire mwese nta byinshi mfise novuga atari gushima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Isaac TV.